Nyagasani ukikizwe ngiye kwisi hose maze kuri cyangwa